a bona gore under the sun he re tlo go fa ditsuratse he re tlo epolla re tlo thega motse ratse batho ba ba kgona go patela 20,000 a kere lena lena ba le commentang a ke bolelele lena ke bolela le batho ba kapa ba a kere ba bona ke nna makena under the sun ditsene ngwana ka dinabile maoto and lena le na le bothata amen na le bothata a re tloeleng dipolelo under the sun ge ke bolela ka dintlo tsa go bofa ke re a tsenna amen ya kona ke fitlha mokgalabe ke ka mo ntle kamo mokgalabe mpiditsa re ngwana ka makena kona ke bula ntlo e mpha ke nyako o tlo nkirela yona o tlo e bofa so ge ke bolela ka go bofa dintlo ke bolela ka dilo tse bjana e seng lena dilo tse le mpotsang ka tsona tse no wa e bona ke mphiashe ka motafol a re makena ke ona ke ne ke re no feta ntshumalaka ke nyako tlo e bofa ke tlo e bofa bjano under the sun e nabile maoto ngwana ka tlasa morutho moola letjane nna ke bolele ka lena ka tseo tsa lena tseo aowa ei lena lena le ditshele le ke tlo thoma kae ka bone o ka mo ke TV room ya gago and everything okay ere ke ntshe thulusi ke ntshe thulu box ngwanaka ya a re ngwanaka ke re no feta ntlo ke ra ga ona taba ngwanaka ke gona makena amen ai ke gona ka sebele ngwanaka under the sun